Dadake?
Dadake.
Okay. Ujua yukwa mishika manguli pale?
Eee, sawa.